Ozanithokozani bogogo, sanibona udokotela Solomon phansi e-Eastern Cape emampondweni waqhakaza umthakathi lisikisika kanti lijaji lamajaji lajaji amanye amajaji ngokuthi vele ayiganga. Lalelani bogogo, kubantu bonke abadinga into yesikhundla abathi nodokotela, ngiyabona amafoni vele ayangena abathi nodokotela. Thina eyi kade senginesikhathi ngisebenza emsebenzini angazi kahle kahle ukuthi kwenzekani. Kunabantu esikubekiswe kwi-same level nabo kodwa bapromotha phambi kwami. Athi omunye no, yazi mina nginebhadi kade ngifuna umsebenzi, umsebenzi angiwutholi, but into eyenzakalayo abantu engi-aplaya nabo kuthathwa bona, mina ngisalele emuva. Kumanje basebenza, mina ngayihluphekela and ngihlala ney'ntandane. Ley'ntandane lezi siphila ngemali egranti, konke nje ubuye kubheke mina. Lapha ngikhona ukuyithengela ingubo, lapha ngisakhona ukuyithengela into zokugcoba, sengiphilela zona. But ngiyazama ukuthola umsebenzi, izinto azenzeki. Lalela, ngifuna ufike ke manje straight la kimi e-Eastern Cape, ngifuna ufike straight la kwaGqilazi Mthakathi emakhosini. Ungithole ku-072 744 7804. Kunento enizokugcaba ngayo le right ezokwenza sho ukuthi njengoba wena u-aplaya ungawutholi umsebenzi, njengoba wena uthi kudala wasebenza kulo msebenzi awukazi nje ube nenhlanhla yokupromothwa, sebefike bebaningi bepromothwa, but wena wedwana susoloko uhlezi endaweni leyodwa kuphoshini leyi-one, izinto azenzeki. Fona kodwa uzofika straight esigodlweni, nanoma usegoli thokoza gogo, nanoma use-Cape Town, nanoma use-Durban, nanoma use-Port Elizabeth, nanoma use-King, nanoma use-East London, noma usemthatha. Noma usemthatha hha, uduzane kakhulu, fika usizi ngizoliqeda usizi lwakho. Ngifowunele ngizokutshela ukuthi uphathani nani. Yesifa straight phakathi emampondweni elisikisiki. Makhosi, Dokotela Solomon kwaGqilazi, ngalotshi ngiyabona.